natanguye isekeza ini sekezasyo ntanguye ni sekeza ntanguye byo kugendera abastar turabe aho basanzwe baba
refresh wewe witwa Jenis wa Zakiri wa kwitanda inde
prince
umva nashanda kubaze cyo turondera umuntu witwa Ismail Gasore iwabo ni kuri barabanye zahanyere Nushke, we are Chairo Catu. I try to move a cooked room, book a cabin.
I want
to
go to the house. I am going to go to
the house. I am going to
go
to the house. I am
going
to go Oh, yo! Kumbe abantu bashaka kinera kumenya mama Gasore afisa abana bangahe
afisa abana 10
oya arabije
yo bwo kuguriza mama nese yakubya
oya arabije
ego no kumukwita ramukubise
eh wabisinya kingara yaraguhoye
ico gicagira gatikati yeme mama eh ico gira yego kina film mvuye school cyana abwigera eh mera fata gaga singa kwa police bana bana je poto bya kera bakoreza
okay
na nagize birabugisusu
biramaze gushika tari banga simara kuzana mu kazana
Oya!
Jamani!
Nababona mu bya kibagusa.
Eh, oya bajya saba free.
Isaac TV aho muri hose mu ingo zitandukanye merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe kugira ubarinyuronka stories zose zikozishika in town ebana my name is Isaac Classic nigezina gyanje nitwa Isaac ni Isaac TV uno musi rero tuje ngaha kugira mashaka kumeza ati ahantu ndihe sha uno musi gano cyuno musi utakiravye cyose ukimare nokuruzo buri kurahonga natanguye isekeza ini sekezasyo ntanguye ni sekeza ntanguye byo kugendera abastar turabe aho basanzwe baba abastar bose bajya bose muzi abastar bose bitegereza kumenya babahe exactement barakunda kunyegeza aho baba kenshi bakunda kwerekana aho baba ariko ifu kimuhabona abana ifu kimuhabona nuri bahanyegeza kugira bigende gute ngaha rero turi kumutakura aha ni kumutakura Juste tuje kuraba umwe mu bakinyi b'amakomedi. Benshi barabisabye ati Isaac please turagusavye uzu turonderere iwabo ya Gasore. Aha rero turi iwabo ya Gasore. Barabara nyene ni wo jumari kujya kangahe kujya gatandatu. Kugindwe? Ari kujya gatandatu ehe. Ari kujya gatandatu. Niho asanzwe aba Ismail Gasore. Shaka rero ndamugwe ko Surprise! Numugyango wiwe turabe uko babayeho mama wiwe abo dusanga aho bose turaza kuyaga nabo Welcome Juma
Iko nambaze kwanza Kijani sawa ndakwibaye Refresh wewe witwa Jenis wa Zakiri wa kwitanda inde
prince
umva nashanda kubaze cyo turondera umuntu witwa Ismail Gasore iwabo ni kuri barabanye zahanyere
nushke kuya chairo katu wone
cyo tumugwe ko giturumbuka tabiri
wabona aja
hey
Aje mwenye amesha kushona mwenye kwa aje mwenye
mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mw
We Juma, bahanyeretse tugende. Yes, kunze ba Ida TV mubona rero aha. Aha turagiye aho Ismail Gasore. Turaje kuteza kuhara kuhara. Stanislaw. Abindo ko ba Ismail ni? Ko ba Ismail Gasore. Hey, sasa we Juma twagiye rero banyeretse. Nyaruka 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 Juma nyaruka Juma kubasha naha mu rugo. Tunde. Isa. Mzee neza. Hey. Ah, hanyo gasora. Mujyango ni wahe? Agarika kamu. Odi. Ama kula wewe bro. Ah aku fresh. Zebaba. Umelala?
Taweza.
Ni aje.
Fresh.
Ndura amka. Eh. Wapo nyosha nyosha uliumia?
Ata.
Eh.
Sasa tu mwili uko uko fosan.
Pole sana. Gasore kwa?
Gasore?
Eh.
Kizani iko chumbani.
Gasaji?
Odi.
Oh yo! Yes, I'm going to ask you to come over and smell the gas.
Oh yo! Hey man, you're ripping jamal, Iro jamal.
Aniga.
Sas, umsanze no.
Eh. Eh. Uno trimise.
Oh, no camera ma. Tuna Trump ya ta.
Dishaka, dishaka.
Yo yo.
Dishaka twerekane look.
Yeah.
Za basani bari home ba, ze gute. Ega twabenere matubesha mu
mara. Oya.
Uri mashyo sanga musani za mu bintu.
Eh.
Yo tsaka trawe location za muri home ba mu ze gute.
Hejuru. Yo, urankumbura wose. Jera yiva ku school tu.
Eh.
Yo yishika mu gare.
Ne, mirari.
Eh.
Uri je nini?
Gere petitere abagara merari
uje ni mtewa
eh
eh merari nga
yari nga
eh merari katumbuka
eh
eh merari katumbuka
eh na blame karibu kwanza karibu oyo
oh
eh bana
eh eh ye 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 ye
mani karo
yes wakoze bayiza kiti murebona rero twa twamugwiye ko gasore iwabo kabisa mu rugo mutamo
oyo
refresh no
sa we utamo
mama shikamo
baba
amjambo eh shimako mama
eh
karibu mama. Be mama ichara he gasore.
Mama rika tukichare ngaha tunapobye.
Eh, mama ni ichare. Mama ichare ngaha mutadufashe dufashe utubise gato mama. Yashaka ndavugane na mama gaso. Mama gasore kubere warugiye? Kuberewe sana mama warugiye. Uvuye ku isoko?
Eh.
Eh, ni isoko yeri ndabona. Mama mudutubunge tubaguye ko. Ah gasore yambiye yuko ngo nawe. Yashaka ni cyare hagati ya mama na gasore.
Mama igiye.
Eh. Mama yari mama yarigeze gasore yatugiye ko urukina ama cinema sometimes nawe
uya mama nakina ama cinema
ah ariko okay sawa nacho ikatujihoze kwanza tuza kuyaga bien
bakunza za TV yo baba iba bitu mvunguru duko
eh ega nayi kwemere ndabikoze
balani balani
okay mama nishuhiwe
ka
lone mwakana zanya kuri portal
amazari he
eh ari ndo bona amazari
ahubwo nabonye bomba
ndagira
menga ntago
ije bayita welcome ko ano seza corona ngamwe murakara
ah urako twaje twikingiye aha nangorane
yego yego
eh gasoje mengo ragiye cyane amaze gufungura
je nafunguye ni salade ni babara
police ara ni miruho ya yishure
ni danger surabiyu atenda abari vestere turako
eh oh mu vestere
eh
sawa mama ni sawa none
sawa
reka tuba turi kae n'umusore wa utuma tuyaga sana cyaka n'umusore yage nawe gato
yego
eh mama gasore nubwa mbere televiziyo kugende muhira
yego
nubwa mbere
yego
nibwo kanze none
oya
ah sawa ikumira abantu bacha bakeneye kumenya mama gasore afisa abana bangahe
afisa abana 10
abana 10 aha gasore umwana akanga
umwana wa gatandatu
gasore umwana wa gatandatu mu bana 10
yego
muta
egora bakira
arahatse ku muhere
kazi y'amategeko y'abatatu gusa
okay sa mama atari banga Ismail yavutse rya
a 2000
bo muri 2007 ni 2007
2007 zuba rigumenya komena ro byeme
ni muri 2007
mama nivyo
ah
2003
oya arabije
arabije yo kuvuga kuriza mama nese yakuvya
oya arabije
Eh, jangan lu kau ni sebab aku mata sebab itu begini.
Oh ya. Eh, alam sebab kau ni sendiri.
Sawa. Eh, mama, mesti tu pun jadi. Kasi nunggu nak kira cah, nunggu niak gue niak lah tu kira san. Eh, ini nunggu dia muzium mukut. Uang kamu muzium kamu mau iu, iu ni.
Jeng kamu mau iu, umma na sanggup koyo bumbeng kaya lebih bukan. Kau kupa kira yang nyarum umma na at twenza, tu kama tu nezro muzu, narungu tuagir.
Okay. Warabona neza yuko hazoshika ahantu nyene akora ibintu nyene isi yose irabe nyene baryoherwe.
Cegera atanga kubona ku mwana atanguye ntambe. Yarakinye filme. Filme ya Mashoka.
Mashoka.
Mwana no kurayikina neza cyane kandi yabaye ya mbere muri East Africa.
Okay.
No kurinda nezerwa. Umwana agibitangura nagira umwana agira none karagira ibishuri. Kumbe yari mu bintu byiza bitsomuteza imbere kandi byaraneze cyane
umuntu ngo yabifata nabi
eka kandi yari umwana ashaka kwiga indimi yamayambuye mama ngiye kwiga icyongereza ngiye kwiga igifaransa nkaza ndamurira
abigiyemo nko kujya abandi babyeyi tumenyere ntibyaguteye ubwo yuko kuhava kaba kajije ku ishuri akabiheba agasamara
ego no kumukubita ramukubise
eh
yoda ntagiye aho amashuri umwana wanyu ngene z'ubwenge yo muwambere imisi yose
eh
nabo baranka babara ariko umwana ka mama naho nkubise sinzobiha kandi nzobikorana n'amashuri cha ndamureka kwera umwana byavuze byabaye ivyo nyene arabikora na byose akabishobora ntanasubira
wow okay nice ega sorry kumuri cha bwenge no kwishura yuno cha bwenge
babalao
uruva kwanga kwishura
wa zero
Na chigeni. Washiki bagasere bari.
Zero ararutu wa mbere.
Eh.
Zero ni tangura.
Sawa. Mama wewe muri histoire ya muri kahise ka. Na munsi numwe wari wiyumviriye canke ntiwigeze nurigera wiyumvira yuko nawe ukinirere so kina masinema nka gaso.
Iko nk'ibintu shobora no kina tokina.
Okay. Urashaka gukasura kuri kutarakina filme na mera. Urumva ko abishoboye?
Oya niko ndamupangira ga script ga bien.
Eh.
Ko muri Hollywood.
Eh. Sa mama gasongo yarinje mu by'amareresi biki biki. Ibintu byagukanze. Uvuga ati uhakwa no kumuhagarika byari biki?
Igihe yatanga gukina filme ari muri 4e mama makaritie. Nico cyambaza kuri umwana wanje agira atamashuri ndababara. Ari kumana kuri siko byagenze. Yabananije yiga bandanya bikora.
Wow. Okay. Ni byiza cyane. Gasore nguyorera uno musa afise izina rinini. Mukuru uvuze Ismail Gasore mu buryo. Aho nyine nje ngamwe barabara bambonye ati bajye baje kwa Ismail. Uko bibonaga yuko arazwi cyane. Ino sura wowe uyibona gute ubifata gute ngira abantu bose bamwirukira abana bakamuje inyuma abantu bakuze bagamo kuri wowe kuri wowe nk'umuvyeyi ntabwo wari gutera yuko bava bamugirira nabi nk'umwana we canke
Oya kubinezerwa no kwinda binezerwa cyane. Besha akako yobandanya intambwe irenga. Akabandanya bikora hari umuntu acungwa n'Imana, Imana izo murinda.
Sawa. Mama umwana wese abafise utuntu n'umuvyeyi azi ku mwana wiwe akiri muto. Ismara akiri muto yarameze gute utugeso twiwe yarakubagana yaratekereza cyane gashavuye kari kameze gute. Urumva mu bwana bwiwe yarameze gute?
Yari umwana mbere umwana mwiza cyane n'umwana yangamburukira ndamutumye iki yarihuta nukuye ntigeza mbere kigabo yamyangororoke cyane uwo mwana gushika nino saha
waw Gasore inkoni wibuka mama yagukubise zari izanyuma wabisimya kingara yaraguhoye
ico cyagira gatikati yeme mama cyugira yego kina filme mvuye skuru cyanabwigera mera fata ka gasinga ka police bakaba na za poto bya kera bakoje
aho okay
na nagize biraho kugisusu na wari yango bitangara mboka tutu ninda uje ngo ka nayumvira ngo ngo
sa abane
mama amafaranga menshi Ismail maze kuguzanira abyo kazi kiwe yarangara
wibuka ubwa mbere ndibuka ko nasinyiye Emilio Sensa mwe mareres chaga kinye mareres mbenda nabanza kugira ubwo baba mamaga ni umwana yakoziki kumbe yari yakoze ibintu byiza cyane
wow
ndanezewa cyane ndavuga mwana anjura bandanya
sa mama birashika umukicara mukahanurana n'umwana ikintu uri muhanura cyane ndagaruka cyane mu mpanuro zawe kuri muhanga umwana wawe ni impanuro nyabaki
cyane kwenda kunda kumuhanura yitware neza yiteha ivyigwa ibi naha bikora nishaka n'ivyigwa biri abishira imbere cyane kandi ibyo bizomushikana imbere
okay mama mu bana bawe bose nta wundi mwana mfisa twenza nka gasore
ariho
inde
umukuru we
ari he
yasore
nduva ko no mujyango no muhira harimo impano kuri bitarazi tore z'impano
mu zimano zitadukanye
no kuri bitarazi tore nyine mukora akazi nyine mukora umuti
ndarindiriye ngire kuri objective nanjye ngire company yacu cengire kini komeye nanjye kizuba ari nka brand izuba ari wasafi wewe ulamba lolo
sawa mama biramaze gushika tari banga simara kuzana mu kazana
oya
jamani
nababona mu vya kibagusa
baje saba free okay simara ntabyumvira kumuzana mu kazana cyako propose ati mama ndabira bya mukobwa ubona ngeso ziwe
guza oya vuba bige kuza vuba fete ndabusarisha mbere ya vuba 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 bizore nuge tenkete nuge kibazo
okay sawa gasore birashika muhira hakaba utuntu bakakugora batuyi bawe bakuru bawe utuntu kenshi sometimes tugushavuza uri home nuduke ko birashika hari gihe twese turabizi hari gihe uri home ah amyasha ni wapishe basi nende basi utuntu ibuka
Turazi ko ndumuntu akunda gufungura kenshi. Je nshize nka sanga ntibarahisha. Je ndashavura wala.
Tukwe.
Ntacha ni kwepe.
Ubugiye.
Ntu zuko twadusi uturu twinshi dukora nyene. Sasa urumva nini ri mfungurwa yo damaje nka chamura masara giye. Eba cha ndabiye batu.
Okay. Sawa. Mama comedy gasore yakinye rakugera cyane. Nuvuga ati mwana ashaje warabishoboye. Ni ya wibuka.
Cewe. Ya mbere akenye ni rya mareresi. Yaranezere cyane. Ni hari ninda ari karakina ubu.
Isangamana.
Irangyohera cyane.
Urayikurikirana cyane.
Yego.
Sawa. Ni byiza cyane. Kamera bani. Izuba. Rikorera mbabaza mama. Reka basi we gasore icara ngaha.
We icara ngaha.
Ah icara ngaha, je mbise icara ngaha mama yegere ngaha gato. Gira dukwepe izuba.
Yeah.
Aha, sawa ntacho. Reka.
Ari fresh.
Ya ari fresh. Je reka gusa ni poise ngaha ni fresh. Kamera nani po? Fresh. Kumwe kwa gyo icha.
Yo je kwe.
Gasore. Umwana wese afisi ndoto kwa mama wiwe. Sawa? Ikintu objective yavuga ati mama bivanye ningene wandeze neza nakuze neza sinumva ko nzoruhuka ntaragukorera ikintu kanaka ni gigi
iwala jema na niya mfasha akanuti kakinjira bien mama wanje ndiko ndashikanya kumwa kirinzu nziza ndamutere na vwit weye mera zovji wa matama muze mubona rindi simari fashe gendereza inshallah alhamdulillah akhar
murasa brem ega murasa ubere ndiko ndabiyo
ya nini dusa ninga niko rutabona ngai nyuma ah turasa kandi ndombori turi akasinyuri katujya twese ga
Okay sawa. Mama rero turi kumwe n'umujyango wa Ismail Gasore papa mama. Eh sorry. Papa yarapfuye. Oh pole. Okay sawa. Mama mu buzima bwa Miss Sanzukoriki. Turekanye ubuzima bwa Miss Sanzukoriki.
Cewe. Nabanje ndiga gutira.
Okay.
Hanyuma ndabona ko kugumanisha ruhande rumwe bizonzarira romantisme. Urabona imyaka iriko iragenda. Ndabivamo ubundi ku isoko.
Uradandaza. Kuko yari izina
nutrition. Cyane mu nutrition.
Wow.
Ari kwa masantre nutritionnel nta yahari.
Nice.
Arabi ni vizishi shaka tu yake na gasore aliko ndabara numga na nuzaku tu kundiira aliko aliko kumbi riko se reka du chaga gura majambu jina bonye kina haja gichapse hejuru ndabara igani
paradesa
igia agni dea gichapse
igani numukuru anjumu wa fanga latuki simara sando kani ga nijia anje nwa rakari pare presidentie
wow
imba chaji na na rushati ni gichapse waibo
wow
ni gichapse
Ewa, ndabara ni fresh.
Yitwa Big 50.
Ah. Umuntu amukeneye amuronka gute.
Big 50? Just uja kuri account yu ya Facebook na Instagram yitwa Big 50 Aldo Picasso.
Aha.
Gashumuronka. Cyangwa umukeneye ugaca kuri cyo akuna problem.
Ah, oh muri ramahira.
Sinikiraka, eh?
Oh muri ramahira.
Apa na cyo umukomisionero nka komisiyo.
Okay, so mama, muvyo wifuriza gasore. Mu bintu ma objectif yawe. Nk'umuvyeyi bwa ati mwana je ndifuze yuko mu byuzogira byose ariko ikintu nzokirengagize ni giki
tunifuza ko yokwiga mpaka gaheza university yashakaga cyane matrice hanyuma ibi akazobandanya biko ntaza bireke ni byiza
okay
hanyuma akazo tunga umuryango
okay
akazogira urukundo mu bana bifuhana
na
hamana nanje nkazobona n'ubugeni bwiwe
wow
kanyere kumukazana yego n'ubuzukuru
turabyumvi
bebe bonbon
okay sawa Mama turumva yuko ufise ibyumviro byinshi ufise icushaka gasora zoshike ko muzi bwa misi yose ariko turika ni by'amareresi n'amashure nta bindi uba wifuze ko yo jamwa cyangwa ibyo biramaze kubona yuko
n'ibindi byo babimuteza imbere ga umuntu akora igikorwa kimwe ahasha no kuzokugura amagazi abikora na byose
okay
nta ukora ikintu kimwe
okay mama tabishanya haro abana turiyitse cyangwa abana bahungu turashavuza abamama bacu sometimes gasore kenshi Aya gushavuje agushitira agushavuza mu biki
Oya ni gake vrema sumayo ambabaza nta nibi nta nkumbabaza gusa je mbabara ya mbonye bwije atarashika ndagira ubwo umwana arihe aya masaha abari mu kinagukina bijya bintu byonye kagatewa
nice gasore mama umvise yuko abafite ubwoba kenshi utashutebye n'akazi kawura kazi sometimes uronka ibiraka byo gutahabwa
cyane
ugenda gute mama umwe explica gute
yo ndamutelefona ngubya ati genda gutane bye agasuma ni mugashire ko akuna porteza telecommande sio ndo nasema aba ho kama kamera fresh kamera yo mayikombe wiri mnaza gusema ye urumva byanda umenyesha ngubya ati bana genza gutane bye no munsi imezi kuno kuno kuya
okay
sawa
mu gusozera ikiganiro cyacu gasore uri nzobe zimiga zijya konaga ko yifuza
ni gende mu ega je urumva
ariko siko wasa kera wasa niyo single ya
nende yakubeshe garçon bombo yo wunzi jara
ubuse kama puta ya
cyane namanye jewe topsi ivanze ni kambi cyubura mfite atakuye
Okay, but the big up, Mr. Gamel, you can call it a child.
Hey, Mr. Gamel,
you can call it a child.
Isagamani sizi kwizohera kuna no mwagiye ngo niko natumaza na bishasha
bishije ariko abantu barakora video gara cyane gasore
ngo ngura
bativya sometimes
uya si twibwe uwinga bw'induma ega ija si comedy sanswe ngo ya 3 minutes ija ni film ni projet ije ni projet ikenera ibintu byinshi ikenera location zitandukanye ikenera ama materials atandukanye kandi urazi natwe ituma nibisezerana nduga ko dusize ibyuma bikwiye ngo totalement ugira ngo turabaye ibintu ku mwanya biragoye sana
kumemera kene sponsor
Yeah, tu l'as sponsor.
Gasore tabishanye ibintu bikujera ku bantu baba za diaspora. Bikujena. Ndazi ko uyagana benshi.
Bikujena.
Bikujera utuni tukujena kuri bo. Nduki.
Na na kamwe kwi.
Bize kumpa ngongo birashika akaba bakakomerera ibintu babishika.
Haru ya oya ni bisanzwe
ni bisanzwe. Haru no rawo twakora nyiganira ko birashene eti ya Arjan.
Yo gosha. Uya mugabo na probleme uge niko bigenda ku isi. Mugabo kabonetse arashwa ararungika nta problem.
Okay.
Mugurumva ibyo si biro byo kwidogira. Nubundi ona turi ya distance. Haru ndashobora kuza ku murongo. Je gasore nza ndo mu muduga. Kumba ja kwivyina tiranguza bavuga izina yiye kuri line.
Okay. Sa mama guheraheza abavyeyi bibaza yuko babuza abana babo gukina amareresi n'ibiki bakimvira ko hari ibintu byibatesha umwanya kuri bo babwira iki nk'umubyeyi wabitanga ivyanka ariko munyuma urabikunda
cyane bahana ko bareka umwana yishizemo ikintu ati cenge ndakije uramureka hano kizomuzana ikintu kiza cyane
Gasere mama yashavuye umuhoza gute
mama ndamutweza ndamutira blag pum pum anachika kama baby
Namurazi ko gasara sigari rimwe muziki. Urabi?
Eh. Indirimbo yanjye arayizi.
Ya India
nyinshi. Ndoje Jesusu. Light and see coming soon.
Okay. Just umora ari sawa gusa.
Cyane kwenda bishi.
Eh. Sawa nice kabisa barai. Tari kumwe na mama Gasore na Ismail Gasore wenyine ngaha twagiraje kubagwa ko giturumuka ariko tuyage nabo Imana ishimwe batwakiriye neza naho batatuzimanya Ismail
atamaje ah utakura kwenu je utakuzanye tira kimira para kwa munafaya bige si
ah nimetaka nione kisino kwa
oh akora Roma kiri goma kuportai
sa gera hiti kabisa tugari kiganiro Gasore ukora danda zimipira iri
imipira hari irahari igirije kuri Village Market igirije Gitega kuri ya Dos Classic Shop
yasohotse
cyo mu rumonge irahari
ni komande
ubu twacyaye muri komande
pa komande umwe gusa
umwe no narawerekanye mu live nge bamaze kubona benshi
twereke natwe ingana
uwo nyinesha gaje mu ivarize gusambira ibi urumva
okay
vuba iraja ku market atandukanye ya government ni project komeye cyane
sawa mama nikibazo abantu barumye ndamubareze Gasore kuko turahiraje igihe ati Gasore ubyara komeye neza mu warabutunye neza usanga komeye neza kuko utuntu yigira arabwira ati eske karakomeye eh
mwana wanje arakomeye
neza cyane
neza
Wara mtu kwa muganga aramupima
neza awe
yacho ni muganga
ubusi biro bingahe gaso
cewe 83 vigi 4300 genda remere yeganda kubita ubugari tonto yo cewe ni bala
umara nkibiro bingahe byubugari
byubugari iskarobo naritosa
karobo ya kumena mikwala yote amna
ki ani karobo miranje biraya nibijumbu ugachabiza na pomporo vitamine we vitamine we
irawaho yori gwaho
miranje
okay sawa mama kajambo kanyuma akajambo kanyuma ugira abakurikira ibikorwa bya Gasore by'umwana wawe cyo basaba
Jan Sabako, Ababa Kora Kurikana
Isaac TV,
Tempsiwe, Kogagas Kamufata Mugonga Babisho, Mwana Kavandana, Sotin Bere, Akazo Nasiru Kirigu, which you won't.
Wow. Yari is not one of Kurigu, who is a good.
Naranetse
rwica.
Wow. Nakize ntwana adashitse ko.
Eh, kuri gutamuhitanye mama none mu cyane basi.
Yega ni surprise, yabaye surprise.
Eh,
yabaye surprise.
Rega mama ntara mukora mukuru y'ubukuru.
Sibyo kama. Ah, mere baramaze guhura weye. Igiye bari muri Australia.
Eh.
Rega mere arakoze muri protocol ya president.
Eh.
Zamani.
Eh, zamani miaka yangapi?
Eh, una huyu. Tuendelee.
Ismaila kajambo kanyu magasore.
Eba curo bya kunzi ba active merci sana. Mugabo ibi bya surprise
kuma. Wa sari tuzo abantu bavumbura baka baka.
Merci sana ni bajye gusubscribe kugira subscribe ngao. Bevite nabandi gusa subscribe kugira subscribe. Eh nje ndakavuga neza urabizi. Kugira subscribe.
Nara amenya atangiye kubunza ni bon ni bon.
Zinya kamera. Ayo no amenya nje mwabonye mwikije.
Nasi byo akora kukubwira.
Yaje.
Eh yaje ariko akura brema. Wow.
Ubu ndakubita inyama. Ubu ni freestyle. Ya.
Yeah. Bana merci beaucoup mama ndagushimiye.
Okay. Nandi ndabashimiye. Yego murakoze cyane kutugendera.
Nice.
Muragaruka mu bishobora.
Ego, tubishobora.
Mugaba tumenyeshe. Batumenyeshe.
Okay.
Ntabwo
ari buri mu bakuru
tugiye. Acha bwo we cyangwa ni mugende ni mwahejeje.
Yeah, subscribe, like, and share. Hey, man, Jerry, guys, a classic. Juma Jukes.
What are you thinking about Corona?
Be.
Nakuli yarindo waja.
Nani sanitize office?
Sanitize office. Kani mama muda karazi aja, aja, aja. Nakuli yebi muri farisi. Ni mama muda karazi aja, man. Ah, je turashwa na kuri.
Dr. Hasi numugwaje.
Isaac TV. Ni bala.
Ndigeza gusaina sanitizing. Mama, twikingire gato.
Yego.
Birafasha cyane kubera.
Merci beaucoup.
Amagara ni meza kuruta majana. Amagara kuruta majana.
Vraiment merci. Utwaye sanitizer.
Ciumota.
Eh?
Ciumota gasore. Ara nasiba kurero subscribe like na share birakino cyane kugira ngo bandure nka story nyinshi kwa biyemere yuko abasani bose abantu bose bazwe tugeze turabavumuri wabo ewa na official kabisa uwo bizogwa nabire na yihangana ntako ajeri twaje classic gra subscribe like na share ola njenda ndarindiringa hanyi pfungura ubugari nimbabaza kuba mu masinzi
ya twafunguye rasa twahejeje
eh
kama utakura makoko.